Ok. Jale, re tla fa monyadi wa rena sebaka. Sa o tlo bolela. And then re mo kore o reng ba kgopela ya tsena ela ba re ba yona ena ena. Ba re ba kgopela yona ba re ba nyako kgatlantsha dikgapetso. Ba re ba nyako berekana le tsona. So re kgopela. And I can remember that I was a writer and I'm a seven winner, and I guess I get the winner and a DJ. But let us speak out of the let's speak out of the last 2 hours and I'm going to put it to bed.
Thank you. education.
Ask us against the back. Say Gloria.